Sanibonani my brothers and sisters nabazalwane abasindisiwe bonke abo baba nabo mama. This is a special announcement engizoyenza namhlanje kuseni. Kune account yami. This is my second account. Kune account yami ebhalwe Apostle PL Nkosi. I account yami leyo. Ngizo announce ke namhlanje kuseni ngenxa yesambulo ngenxa yama revelations alethwe uBrother Enigma evela kuKristu noma alethwe uKristu ngoBrother Enigma. Ngizo announce ukuthi ningaphinde ningibize ngoApostle. Angisiye umpostle. Nginesizathu because leli gama ngalithola kulamabandla okuthiwa kuphunywe ku of which nami I strongly believe ukuthi uKristu nomoya ongcwele kudala wathutha kulawo mabandla. Sekwasala abantu abathwele nezinto zamamamates izona ezibusayo uwona umoya obusayo. Ngalithola endaweni wrong lelo gama and ngiphilile nabaprofet. I know imkhuba yabo emningi. I know izinto eziningi nofakazi obuningi izinto engizibonile engazisho la ngabaprofet. So akona ubufakazi nje buka brother Enigma kuphela, ezinye izinto zakhona ngizazi personally. One ke umpostoli ilabo esizwa ngabe eBhayibhelini abakhethwa uKristu ephila nabo. Abanye ke abapostoli angisho ukuthi abekho, angisho futhi ningangizwa kabi ma-apostoli kaNkulunkulu, the apostles of God abakhona abayibiza ngabapostoli. Ningangizwa kabi, angilwi nani, angilwi nani. Ngiyazi ukuthi bakhona o-apostoli abakhona, but okhona wangempela weqiniso yilo okuze uKristu kuye wazembula. Wayesemnika leli gama ukuthi abe ngu-apostoli. Hayi u-apostoli ogcotshwe umuntu ethi uzwe nguKristu. Obami baqhamuka kanjalo. Kwaqhamuka mzalwane thizeni, or a leader thizeni, or a false prophet thizeni, yathi you are an apostoli. This is from Christ. I didn't receive that name from Christ himself. So ke bazalwane, I denounce that name. I am Brother Luther. Kuphela lapho. I'm no pastor, I'm no apostle, I am Brother Luther. Ningibize kanjalo la ningibona khona nje Brother Luther. Two, if we are follower because uBrother Enigma kunezinto ayishoyo ohambisana nazo ezinye awuhambisani nazo, ukuyi platform e wrong ngoba uma sesikhuluma ngalezi nto oyithandayo ongafuna ukuziyeka, uzongijikela la kuTikTok bese uyangixheka ukomente kabi. Hamba uyong unfollow uphume, you are in a wrong platform, you are following a wrong person. Two, if ula uzokwenza amahlaya, ungifollowela uzokwenza amahlaya ngenceke kaNkulunkulu nangezinto zikaKristu ezikhulunywa la, hamba uyong unfollow, angcenge ma followers, angizuzi lutho ngawo and angibhekile imali. 3, ngiyaphenduka bazalwane njengoba nibona nje bengiyithanda kabi le card. Ngibiza ke mina ngefed or high taper or intona ngathi bengigunda la emasayidini ngishiye la phezulu ngitrim ngishintshebe. Never again niyongibona nale card. Nanku umshini wami nginawo. Ngizosusa inwele kuthiwe masigunda asiphungule inwele ilingane or isigunda impuculo. Singa trim at all. Kulapha encwadini ka Deuteronomy. Kodwa ke ngoba usiyazi ngoba thina abazalwana abasindisiwe sihlushwa yiloko yingakho si divided nje sazi kakhulu ithi inceke kaNkulunkulu irefer ku scripture nawe uhambe uyothatha esinye esizophikisa lento eshoyo lenceke siphikisana ngama scriptures akasekho ufuna ukuzwa nofuna ukulalela omunye ngoba nobani uyibone gcotshiwe ebiziwe especial fuza abantu balalelena bangalalela omunye. Mayitelelekile nje cha akaveli kuKristu. So bazalwane ngiyaphenduka. Kube amaringi, niyabona amaringi. Leke bazalwane ngangiyithanda kakhulu ngashada ngayo le. Ngubaba ke ngishadile by the way. Ngashada ngayo. Lawa manje lawo niwabonayo ke amaringi bengiswenka ngawo, bengingathwele ngawo, bengiswenka ngawo, awokuswenka. Ayiki inyanga engaya kuyo. Yafike yanginika iring yathi esithwalo cha bengiswenka ngayo. So ke bakhona ngiyazi bakhona bese beqalile la abanye bethi hey siyakusola nceko ugenqa abantu ngale ring no ama ring okuswenkwe uyathola komakham le nganishade ngayo yase American Swiss nalenenye engathi Greyish yako American Swiss ngiyaphenduka angiphinde ngiwafake asiphendukeni ke bazalwane that is the message ngiyaphoxeka ngithola ukuphoxeka nokudumala okukhulu ukuthi nabazalwane namakholwa nabefundisi ebesibathembile sebabhizi basaphotha abantu abayibiza ngothisha la kuTikTok bawubasaphotha niyobheka izinto zikaThixo kwi-dictionary since when did we start looking for the things of God kwi-dictionary ngoba izinto zikaNkulunkulu zitholakala ezwini izinto zikaThixo zitholakala emthandazweni ukubuza kumoya engcwele bese ziyambulwa not kwi-dictionary but nize niyibona ukuthi senisekula ino-wrong ke manje senihamba ne-dictionary anisahlolizwa nisathandazi senilalela ukuthi i-dictionary ithini phendukani bazalwane mawu uyavula iTV isikhathi esiningi amakholo abo nayo nanka amablukwe izinqa engaphandle yilast nje spirit of last sikaJezebel kuhaliswa amadoda kodwa ikhola liyakholwa basiculela igospel kodwa hey ama makeup sebe ngobhabhi amadimoni asemkhathini amawevi uyoba nini natural uyohlukana nini nezinto zasolwandle nezinto zomkhathi uKristu angazifuni ngoba uKristu njengoba kunika le inwele nje ukuthanda unje wakunika for the purpose ukuthi wena why kumele ube nje kuyoba nini uzenza iNdiya uzenza amaChina uzenza umlungu kuyoba nini uyifake ngoba ma ukulezi izinto uyifake yekhona kunomzalwane la kule platform kule account yami ya TikTok othuke inceku kaNkuluNkulu ngenxa nje ukuthi ithi akuphunywe kulamabandla mani imbheka umeyikhaphila uRujila akuyena uyifake akuyena uqobo lwakhe manje ngasusa leya weva asuse leya makeup nizombona nangu yena unje kodwa ngoba usebandleni kodwa kubusa the mermaid the Jezebel spirit that is why kuphuma ukubola ngomlomo bese sivika ngezwe lithi uNkulunkulu ubuka inside ingaphandle akanendaba nayo nobazalwane asingabi bahle ngaphandle sigijimela ukuba bahle ngaphandle bese siyabola ngaphakathi ungamane ube muhle ngaphandle nanga phakathi andiba muhle ube natural ngendlela uNkulunkulu akudale ngayo uhlobe ngezwi likaNkulunkulu hayi ngezinto zako Jezebel ningamane ningibize ngehlathi ningithuke kanye nayo brother Enigma vele seniqalile ukungithuka anginendaba ngikhetha ukuba yihlathi ngikhetha ukuba yiforest angcengi ukuinvitewa esontweni lakho ngizoshumayela angilambile angishumayelela umnikelo ngishumayela abantu baphenduke baye kuKristu enangizile ukuzophakamisa ibandla elithile kodwa ngizophakamisa ibandla likaKristu okuyilaba abagcina intando kaNkuluNkulu sengivala lithi izwi likaNkuluNkulu nibafundise ukugcina konke mawi likholwa elithi lokhu ngiyakuzwa kodwa lokhu hayi lo mzalwana akasho khona ebekhothizwe khona into wrong ngawe phenduka you need deliverance amen.